Watinisha yese natiye abanye bakulu kunani geneye. Ninge siluto matumo nezwe genaye.
I get the banana. emahlathini lokudliwa izinkwe nyama ophumane
emahlathini lokudliwa izinkwe nyama ophumane emahlathini emahlathini lokudliwa izinkwe nyama ophumane emahlathini lokudliwa izinkwe
Satani
Satan, you're too far. Imnandi yethu sesemini